It's fireworks. fireworks, fireworks, fireworks.
Oh, ang lingan yo.
Abona mangitoli bonas. Kifuna season etezega. Kifuna sambe siyo kola. Zwangi zintongzo kswaipela. Kalimizwa yami yakoma. Ingabe wenu zoyitanzela. Inhliziyo yami yakho liwuprobhathi. Ukade onondaba bazofiksa. Umuhle wenandala ngekho ufana nawe. Uwazala ngifuna ube isimanda mathe. Mangikuka mehla kongathi galaxy. Uwazala mfuna uke uphila nawe.
Qala nokungibona ma. Qala nokungibona ma. Uthanda ulibutha amalanga. Bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, ang lingan
yo. Uqolo ntombi yasukutayizani. Kodwa inhliziyo yasho lezifuna ubo umnami. Ngilamulele ntombini yakho ngidlala ubushimane. Sengase ngikulandela umude phansi lomhlumane. Ibize yagoba mwene, ibize yagoba mwene. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho.
Qala nokungibona ma. Qala nokungibona ma. Uthanda ulibutha amalanga. Bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks. Cine chemistry. Ngigcwele ngale energy.
Oh, yeah.
Uglow ngathi LED.
Oh, oh.
Dali une remedy. Ngiyababona abanye personality yakhe kwenza kube easy. I ex yakho shall rest in peace. Dali wenzani kimi. Ngoba mina ngiyazilefili. Ngithi wenzani kimi. Ngoba mina ngiyazilefili.
Qala nokungibona ma. Qala nokungibona ma. Uthanda ulibutha amalanga. Bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, I'm gonna take a bite, take a good take your father. ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume ngamba ngatheta bathethe kuhle kuyovala ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume ngamba ngatheta bathethe kuhle kuyovala ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume ngamba ngatheta bathethe kuhle kuyovala ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume thikhala ukuthetha nabazali bam sali bam banditethelele bandititelele bona bathi hayi ngaye hayi ngaye lona simkhusele ubusisiwe sinyanya sami ningandilibali unzile emhlabeni ngiyaphethe emhlabeni hlalani nami qho ekhoneni yami qho ayisuka ndiyavuma ndizowenza umsebenzi umsebenzi womdali bangathetha bathethe kuhle kuyovala yekodwa uthi kwangeka fume ngam bangathetha bathethe kuhle kuyovala yekodwa hayibo hayibo Ibanga tetabate tebuse yofala Ebuti kongeka fume uti kongeka fume Uti kongeka tetabate tebuse yofala Haibo 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 uti kongeka fume Ibanga tetabate tebuse yofala Ebuti haibo Uthi kwangeka fume ibanga tetha bathethe kusiyova ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume ibanga tetha bathethe kusiyova ngikodwa hayibo uthi kwangeka fume uvelinganya ngeka fume hayibo Hayibo uthi kwangeka fume awukha
Bebanga lana konike bengo hleze zingqwalazele njalo mangamendleleni khona bafuna kungibamba we olethe lame ngalungthandazele kulomsebenzi wame umfana wakakabebanga lana konike bengo hleze zingqwalazele Njalo mangamendleleni khona bafuna kumba
Luselude 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 uhambola Luselude 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 uhambola Ngikanyisela la unyama khona
baba mkulu ngishweleze kanyisane kwamele nguqe kuze kulunge zonke izinto ezami ngiba ngize bonke baba mkulu ngiyashweleza kanyisane iy'nkinga zami asilingani nami isiqalekiso somndeni wami sidila nami ngiyashweleza ngiyashweleza bawo dala sihlupheka sihlupheka bawo
luselude 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 uhambola luselude 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 uhambola
Sasa zokanya
loves you with sorrow. And I never meant to cause you any pain. No, no. I only wanted one time to see you laughing. Some kind of friend, yeah, yeah. Baby, you know I can never steal you from another. It's such a shame my friendship had to end. Purple rain, purple rain.
Pendula, Ah, amathamba mhlophe injabulo yami wemo Hlamba ukudala mina kwaba yiphutha mistake Ngeke ukuthi angilethe emhlabeni ukuthi ngihluphe Ngize ngife Abantu bari jemoyeni emphefumulweni enyame Nasemaphakethe Mina ngilala ngadlile ba Bangaweni lotho washiye bonke wemo Engangaweni lotho mina washiye bonke
Akufumele kila bahlala becontrol impilo yam Cause can you win it lotho Ndiyamende ngabo
Ndiyabanika I-happiness bona bayanisha
Dahoba ubaxolele Dahoba ubaxolele Dahoba ubaxolele Abakwazi abakwenzayo Dahoba ubaxolele Dahoba ubaxolele Dahoba ubaxolele
Akufumele kila bahlala becontrol impilo yam Cause can you win it lotho Ndiyamende ngabuyi okutheya
Ndihlale control impilo yam
Cause can you win it lotho
Abanye wayasokola, abanye wayasokola, ikadilele Jesus.
Awukonke kuhle nomusa yangilandela. Obe mili yavuma. Ngiswele milomo yokubonga. Obe mili yavuma. Ngikhulekela inkonzo yokuzijabana kuzehlisa impilo yami njalo.
Kukuthanda kwangu, kuthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngoba abanye bayasokola, abanye bayasokola. Ikadi lele sigo. Abanye bayasokola, abanye bayasokola.
Kubaliwe emazulwini, kulotshiwe emabhukwini, hliziyo
unodumo salingciwa lemandulo oyi abangiphothanda inzono cause nginika umshada imjolo sikhulekele kusasa izolo baba sinika ukanya izolo kolonkolo ngiyacela ba walwethemba kulo mhlaba namhlanje kulungiswa bona kusasa
Nabantu, again you pull me, little sappy, Nabantu. nabantu
banje bethungale wanje beningile yabona wende sabalaza inisala ukholela khona isikhali sola nezitha impumelelo ngeke uphumelele mawaphika lesinkulumo zabantu
ngeke uphumelele saphi nabantu nabantu ngeke uphumelele usaphi nabantu asoze uphumelele usaphi nabantu ngeke uphumelele usaphi nabantu asoze uphumelele usaphi nabantu noma bekhuluma bethi angeke kuzokhanya bekezela abekhuluma ngawe mtakwethu bazokhuluma maze bayeke ngicela uphokophele uqine etolweni bazokuzonda uzibuze woneni obabona bekufuna ekhoneni oh 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 bupu soze uphumelele usaphi nabantu ngeke uphumelele usaphi nabantu
Das yekla bune manje Kodwa please ngingahambi now Once again melengikushiya word Figiye ne club inkwelinga Angas kanjani vele ngakhohlwa nga Oh sithando sami khuluma iqiniso lapha nokudlalwe ngami Lengane streamers vula ukamba nami Ngakhiphi ikhadi mina ngaswipe manje Oh, lonke iholo lami Kanti endlini mina baby kangigrozanga Ngikushiya uwedwa Ubulawa umzwangedwa Endlini ubuwedwa Amakhaza kudla uwedwa Impilo imile Sanoza, impili mele sanoza, impili mele sanoza, namhlanje uzekho. Impili mele sanoza, impili mele sanoza, impili mele sanoza, namhlanje uzekho. I never should have left you. I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje uzekho.
I'm kuneskinga ziningi emhlabeni kwasisombe sengameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthanda umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena kuthande kanjani. Kubhlungu kuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima. Usuyokhala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyomncenga ke lokho umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa nawe ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana. Izinkinga basasixazululi bayaphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda. Umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi. Imizwa yakho uyoyihlaza.
Impilimile sithando za. Impilimile sithando za. Impilimile sithando za. Namhlanje uzekho. Impilimile sithando za. Impilimile sithando za. Impilimile sithando za. Namhlanje uzekho. I never should have left you. Oh, I never should have left you. Oh, I never should have left you. Namhlanje awusekho.
Oh,
uthando lunye. Ambo, ambo, usinifisele njabulo. Ambo, sinifisele uthando. Ambo, awukabe nejini santanda thina. Ambo, uthando lunye. Amo, sithu thando lunye. Amo.